Ray, Matreza, and Peter.
Ah, on a film one. I got one name. I'm going to put in a show.
Uthenga mina?
Yeah, ozala.
Ufunani?
Ozala.
Malume, isikhathi, isikhathi asamba.
Isikhathi
asambe.
Hayi, hayi try. Mina ngisaye sonke. Le jongo jongo uthi abafundisi bakhe lebambiza le. Bathi hayi kuthi kumangomora lezi ntabeni la. Bathi akuhlezi inkunzi yedemoni lakini. Manje bangikhipha idemoni.
Malume sambitho sika sathanda sasapho malume ba.
Basaba.
Oh.